To be good is not enough. Mm-hmm. To be better is not enough.
Okay.
But be the best.
Yes.
So, not your condition is not your conclusion.
Okay.
Noma uphuma kwephi i-background. But ayikho i-background i-excuse yokungafiki kusasa
lakho. Okay.
Your future is so bright and your destiny is calling you.
Amen.
Whatever your dream is, you are holding the keys to unlock your future.
Yeah. Okay.
So, ngifuna ke ukuzothi kukhona nje amazwi akwincwadi kaYohane apho khona uNathaniel ahamba ngo, in fact uPhilip uhamba ngokuqhayisa, uthi xa ethetha uthi uya kuNathaniel uthi hey, lo mntu kwakuthethwa ngaye nguMoses noIsaya ufikile. Uthi ke yena xa ephendula uNathaniel ingabi khona na into elungileyo engaphuma eNazareth. Now ndifuna ke namhlanje sithethe nje kancinci kule mizuzu imihlanu that wonke umuntu ophilayo unombuzo omlandelayo othi ikhona into elungileyo engaphuma kulamntu.
Okay.
Because awukho umzi ongenantshaba, ayikho akekho umntu ongenantshaba.
Okay.
Now ndifuna ke namhlanje ndixelele because uthi ke yena xa ethetha uPhilip emva kokuba kuthiwe ikhona into elungileyo uthi come and see.
Okay.
Now ndifuna ke thina njengoba sihlela apha siphile impilo ka-come and see. Because bamba ke nazi izinto eziza kugcina
u-come
and see. Bamba ke ndifuna nje ubambe nje kakuhle. Number one, if ufuna ukuphila impilo ka-come and see, kune-principles ekufanele uzilandele. Number one, value the time. Value the time, lixabisa ixesha. Kahle kahle subakhelesa xa kufika kwixesha lakho. Because ixesha eli alilindi mntu.
Okay.
Okay. Now, ngifuna ubambeke le nto. Ixesha nexesha kahle kahle, never wait for a perfect moment.
Yes.
But make every moment perfect.
Okay.
Because oba uzawulinda the perfect moment, soze uyithole. Because ixesha the clock is ticking.
Yeah.
Now, uba ngabe ufuna uachieve, ufike kusasa lakho, never wait for a perfect moment. Siyavana bathandekani. Okwesibini ufuna uqaphele apha kwexesha ngoba sisathi xabisa ixesha. Qaphela lento. Ixesha linamasela. Ixesha linamasela because ubhizi uzama ukwenza i-future yakho, uzama ukuhlalela i-vision yakho, but kukhona amasela azokweba ixesha apha kweli xesha lakho. Number one, i-TV.
Yes.
Ngeli xesha uhleli ubukela ogadafu nezinye izinto, what about your dream? Who is running your dream? Ngeli xesha ubhizi usenza zonke izinto, lisela, leba izinto because akekho umntu ofuna ukuphumelela ohlala kuphela esofeni abukela i-TV the whole day. Uba ufuna ukuphumelela kunezinto ofanele uzisacrifice like the TV. Siyavana bathandekani. Now ndifuna uqaphele kahle ke because ndifuna uyibambe le nto. Abantu abaninzi balahlekwe benombono because umbono bamba, umbono ngamnyona njengoba utate bethethile, umbono ngamnyonawo kufanele ube ne-deadline. Because a dream with no deadline is just a wish. Wonke umntu uyakwazi ukuthi ndifuna uba ngugqirha but xa ngenayo i-deadline angafa efuna uba ngugqirha. But obuthe ngo-2025 ndifuna ube ndigqibe i-degree yam, then you must set a deadline. So if sihlangene apha sithi senza le nto, ithini i-deadline yethu ukuze sifike kusasa? Because i-deadline iza kupusha ufike kule ndawo ikuyo. Ngamanye amazwi, you will not have ixesha lokuhlala nje ubukele i-TV. Siyafana the power of planning. If you fail to plan, you are planning to fail. If you oba uyehluleka ukuhlela uhlela ukuhluleka. Kahle kahle mangiyithethe kahle uba uvuke emini ungena agenda ungazazi ukuzothini uwaste ixesha lakho. Ifana nokuza apho ungazazi ukuzothini uwaste ixesha lakho. Mina ngicela ukuyitsho nje with no fear and with no favor into ethi ngamanye amaxesha ungakhomba amagqwirha ukhomba abantu abangafuniyo kanti indaba ilapha. Now ndifuna ubambeke le nto wena sithetha ngoba uplena. If sithetha ngoba uplena because akuthethi my brother ukuthi xa ungaplenanga imini yonke awuzukwenzana. But uzohamba usenza yonke into but usenziswa ngabanye abantu because if you fail to plan you will be hired. If you fail to play, you will be hired. Ngumuntu wonke uzawubila imini yonke but what about your vision? Yeah. What about your future? Because abantu abaninzi uyofika umuntu ekhangela nimbona usiphe pha namngake nenza into ethe nimbona yonke into iyayiqala uyakhwide yonke into iyayiqala uyakhwide because akanayo planning but if uneplanning because the planning yakho baba ndifuna ubambe le nto ke akutsho ndifuna ubambe ke ndike ndibeva abantu bathi xa uzophela unyaka siyakwi-resolutions niya next year uzophela usithi mama. Uba wehluleka ukuplanela usuku ngawuplanela njani because bamba uba uplanela umvulo wazi umvulo wapo wa successful nakutsho ukuthi xa usuku luphela usuccessful neveki yakho isuccessful once ube successful iveki izala inyanga ibe successful whatever your dream is, you are just holding the keys to unlock your future. Asiko kumagqwirha isitshixo sokuvula ikusasa lakho. If you are failing to plan, you are planning to fail. Ufuna uyibambe nje clear with no fear, with no favor, akukho kwagqwirha likubulalayo wena. Awumonelwa futhi akekho umntu ongawafa ukuba imonelwe. Wonke umntu uyamonelwa but the problem if you fail to plan, you are planning to fail. Savona bathandekani. Now ndifuna kubambeke le nto nantse esithathu endifuna uyibambe. Ekuchitha kakhulu yabonakele usathane uthi xa ikuphose ngayo. Akushiye ungathi ungachola amaphepha kodwa ubungaphangeli kwamasibani. Friendship. Abahlobo. Ayikho yabona indidi ke zimbini zabahlobo. Ukhona i-VDP ne-VUP.
Abahlobo.
I-VDP okanye uqala e-VUP. I-VUP yi-abbreviation ka-very uplifting person.
Yes.
Now ukuthi umuntu odibene naye uzife namaphupha ubuso walahlile ube nento ethini ngathi kuzakwenzeka. Ube nalaa nto ubona uba ukonekthe kwi-future yakho. That means udibene ne-VUP. But kube khona lesibini ekuthiwa yi-VDP. Very draining person. Umntu oqinise kodwa xa edibene nawe akushiye ulahlekwe ngamona. Kunabantu abangasakhonzi ngoba badibana namavidiyo. Kunabantu abayeka zonke izinto ababeziqalile badibana namavidiyo. Ebakandikanini anabaninva kahle. Ndifuna ukamkha umjonge lo msecaleni
kwakho.
Ithi ngaza kudilitha wena. Uba ngaba siyathi uba my brother uva apha kum ingoma ekhala kamncanda ayihlalele athi tata uphakathe ngicela undiphele ngoma ndithi okay ivule i-bluetooth yakho noma usweyita akho problem then ndivule i-bluetooth ayivule then le bluetooth xa izawusenda izawutsho kum ithi mhlawumbi 85% itsho nakuye then ithi xa sethi 99% mhlawumbi ibe seyisithi kum ibe seyisithi not item not sent then ibe seyisithi nakuye item not received emva koko ibhale ngezantsi memory full delete some item bamba kunezinto ezingeke zidipositheke kuwe up until you delete some friends. Kunabantu akufanele uba delete ufika kwi-future yakho ukuba naqala nonke akuthi uba nodibana. Infatti abomini awudingi mntu osuka kudelayo udingi umntu
onomoya.
Now, that's why I'm just telling you that I'm trying to. Your future is so bright and your destiny is calling you. But the problem, who come in position here? Now, who come and see? Who name me Katambo? You're good to abad bamare. When sithetha ngabahlobo futhi ka ndifuna nje njengozodelitha ngoku funa uzodelitha njengozodelitha nje khawumjonge bamba khawumjonge lo mhlobo athi xa efikile kuwe akushiye uzonda bonke abantu uthandayo naye lo fike perfect yedwa abanye bengekho perfect lo mhlobo othi xa efikile ashiye abantu bethakatha bonke ndiye yedwa ngelixesha afika kuwe kahle kahle what kind of a friend ekuphathela iindaba ezizokwenza ube nomvandela because umhlobo bekusuppose uyakuprotect bekubeba into ezikubethayo zingakubethi zibethe yena but kutheni ezoba yitransport ezinto ezizokwenza ube nomvandela that means lo mntu kahle kahle njengefika sithi uyabona ubesithi phamamathengwa ngeli xesha ebesithi njena
ebesithi
okwesibini okwesibini bekutheni baze babe comfortable ekuthetheni ngegama
lakhoumhlobo wamuba
ndingumhlobo kakachris akekho umntu okwaziyo ukuthetha ngochris babethena zabe comfortable ndikhona that means kwikhona le nto
endiyikhona
nantsi yokugqibela sivale ndiyekeokugqibela ndiyekeanti never ever confront your gossipers. Noma ungaze uyephi noba ungakwesiphi ayikho i-cause of death ethi lo mntu elele kule ndawo yingoba uhlekiwe that means awuzufa thina ke sike sicule nomasikhe sithi xa sizibonga sithi zimono nkulumo ziyabalandela uba bezimncamaaingasabonakaa iinkulumo noba ungaba akho mntu ukubonayo uba kukhethwe kwathiwana now usuzifrustrator never ever confront your gossipers akekho umntu ongahletywayo uzoxelela ke why abantu bekuhleba so that uyazi uba leyo idandila uphinde udilisane nabo number one abantu bayakuhleba ngoba they can't reach your level abantu bayakuhleba ngoba they can't reach but in fact they try to compare your style but they fail now once ma fail once ma fail ukuyikopa babe seqala bekhuluma indaba now indaba azizi ngoba bengabe bengazamanga number two abantu bayakwazi ukuthetha ngawe ngoba bakwazi ukuthetha nawe ngoba ukwilevelndifunaubambelenjengoba ukwilevel athi amaxhosa xa umntu ekuhleba ukudla izithende o kutsho ukuthi akamdli mzwane ukudla izithende uphi lo uthi kanjani ubuya ngemva sowuphaakuhleba umntu oma okwedlulayoedlulileyo abantu abangakuhleba that means you are step ahead now never ever confront mamela ke nantsanye futhi abantu bayakuhleba yeah abantu bayakuhleba ngoba abantu bayakuhleba ngoba xa bethetha ngabo akekho nomdla
ukumamelanomntu
abesenzaayikho imidia okanye alikho iphepha elibeke front page iindaba zomntu ongaziwayo
The boundaries that were never crossed in your family, you will be the first one to come and see. Uamba lolo shobo. Ladies and gentlemen, this is Pastor Parade. Thank you.